Ndifuna kupha thupi ne bububu, mavuto akabwera what do you do? Uzakhala pemphe gugugu, mwina ambuye Yesu heal me too. Ndifuna kupha thupi ne bububu, mavuto akabwera what do you do? Uzakhala pemphe gugugu, mwina ambuye Yesu heal me too. Pemphe pemphe pemphera, pemphe pemphe pemphera.
I got a lot of things I say I owe to God. Nthawi, zina, ndimakhala, oputsa, and still got my back. Ndimagwa, kugonjetsedwa, ciyambi, and I always promise not to double cross ngati miyambi. I won't do it again. Conde, ndipase nuje, kuti ndichimwe mfuseni, chechina lenga chiten. You've been faithful inu Yesu, nwaliseni, ngati kafu nechipafu, ngati tafu, lwantando na nyafu nyafu. Mokuja mwidamu ndi in the dead, creative. Orchestrated masterpiece, you see, instead the cornerstone, the beauty rejected. You built the church instead. Wanna work and be fruitful for you. What I mean here's a bed.
Ndifuna kupha thupi ne bububu, mavuto akabwera, what do you do? Uzakhala pemphe gugugu, mwina ambuye Yesu heal me too. Ndifuna kupha thupi ne bububu, mavuto akabwera, what do you do? Uzakhala pemphe gugugu, mwina ambuye Yesu heal me. Pemphe pemphera, pemphe pemphe pemphera, pemphe pemphe pemphera, pemphe mwana wangu pemphera.
I live in a space where temptations every day. Umoyo nkaja nekumva njota day by day. I really wanna change this. Mbongo mwanga erase this. Mafupa reset this. All the demons I chase this. I say dima yesa lomba to do it. Mapemphelo ndali mupempha mwina nguwe. Azanga ndito you wanna make it seem cool. Gati wo wali ndigoli dine yonguwe. I long to hear your voice come the storm and just take it all. Yehova simupe nyangobe po sinchamibo. Kongole zanga nari nazo head you paid it all. Dagwada vama vazi pano Yesu make me whole.
Nifuno kupha thupi ne bububu, mavuto akabwera, what do you do? Uzakhala pemphe gugugu, mwina ambuye Yesu heal me too. Ndifuna kupha thupi ne bububu, mavuto akabwera, what do you do? Uzakhala pemphe gugugu, mwina ambuye Yesu heal me too. Pemphe pemphe pemphera, pemphe pemphe pemphera, pemphe pemphe pemphera, pemphe mwana wangu pemphera.